Hebafuthi ngithola intombi engafani nabaningi, who walks with a different type of survey, engafani nobali. Yena akanakushova, she's got an aura fits for royalty. Ngiyafunga nasi lo ngiyombenza umfazi, ngiyagomela onyandini bayogiya ngayo. For this girl, this girl stole my heart. Enhlizweni yami wakhigumbi njengokungibuka qha. I swear no one like her exists. Hey, Kasi Queen with the street smarts to build an empire. Ngezandla zokubamba umuzi, yo lana uphethe konke kwami, including all my attention. Kuye angiyokusuka, cause lana ngempela lana ngitholile umaqondana wami. See, this girl is the type you wait for, the type you rush home to umama and thank her for all her Thursday prayers that brought her here. Ooh, did I mention that she's beautiful? Indoni amanzi qhakaza ilanga lilele, uyiphupho liphila liphilela mina ukuze ngiphile othwandweni. Okwami kona ukuthumela umalume, mina ngize ngendandatho, isithembiso sami sangaphakathi. Ebafowethu ngithola intombi, this is my dream come true, intombi yami yamaphupho.
I'd rather be with you, yeah.